Naye bw'olaba eggwanga nga president ye head cook, ye head farmer, ye chief doctor, ye chief mourner, ye chief TV presenter, ye chief security officer. Mumanya nti muli mu buzibu obutagambika. Kyokka jjukira, chief irrigator, chief cook, chief w'okupima akawunga yagenda okukola treaties ne agreements n'amawanga amalala.